Molweni ndanamkela nakulo mboniso olandelayo igama lam ndinguzikhona. Ndifuna siphinde senze omnye umzekelo ukubonisa ukuba singakhangela njani u-x no-y xa sinikwe ii-equations ezimbini. Sizawuthi ke sisebenzise laa ndlela besithethe ngayo indlela yokususa enye into ukuze sibeke enye into ukuze sifumane isisombululo. Sine-equations ezimbini ke. Eyokuqala ithi u-y ulingana no-4x, sisuse u-negative 17,5. Elandelayo ke ngoku i-equation ithi u-y plus 2x ulingana no-6,5. Uba uyajonga le equation yokuqala iyasixelela ukuba u-y ulingana no-4x minus 17,5. Maso sibhale apha ecaleni le equation. Ngoko ke, into ethetha uba singathatha la equation ingapha ngase kunene kule equation, siyibeke endaweni ka-y kule equation yesibini, kuba kaloku kuthiwa iyalingana no-y. Into ethetha uba ke ngoku sizawuthi endaweni yala y okwi-equation yesibini, sibeke u-4x minus 17,5. Masibhale apha ecaleni nale equation yesibini ethi u-y plus 2x uyalingana no-6,5. Ndifuna uyiqondisise kakuhle ke le nto. Sithi njengoba siyazi ukuba u-y simxelelwe kule equation yokuqala ukuba u-y ulingana no-4x minus 17,5. Ngoku kule equation yesibini sizawubeka endaweni yo-y. Loo ndimenzele isanqa sizawubeka endaweni yakhe u-4x minus 17,5. Masitsho ke senze njalo. Masithi ke ngoku 4x minus 17,5 sibeka endaweni yala y plus 2x lo behleli ekhona uyalingana no-6,5. Nantso ke i-equation yethu. Sizawuthi ke ngoku siqale ngokukhangela u-x. Ukuze senze oku ke ngoku kufuneka sisuse izinto njengoba benditshile uba sizawusebenzisa laa ndlela ekuthiwa i-substitution ngesiNgesi, into ethetha uba sawubeka into endaweni yenye. U-4x no-2x masibadibanise benze u-6x, sibe ke ngoku nasehlise nalaa negative 7,5 alingane no-6,5. Into esifunayo sifuna uba u-x abe yedwa, ngoko masithi ke ngoku sibeke u-17,5 okanye sidibanise u-17,5 macala ukuze kaloku azohlabana ukuze sishiyeke no-x apha ngasekhohlo. Sehlise ke ngoku u-6x wethu uzathi u-negative 17,5 ahlabane no-17,5 ngoko sishiyeke no-6x olingana. Uba sithatha u-6,5 simdibanise no-17,5 uyawuqaphela ukuba uba uyadibanisa kakuhle sizawuthi siphume no-24. Masithi ke ngoku sohlule ngo-6 macala kuba kaloku sifuna u-x yedwa. Bazawuhlabana o-6 apha ngasekhohlo kushiyeke u-x ashiyeke elingana u-24. Uba ungamhlulahlula kasithandathu uzawufumana isine u-4. Ngoko le nto iyasixela ke ngokuba u-x ulingana no-4. Ngoko ke simfumene ke ngoku u-x bangubani, u-x ngu-4. Kodwa ke khumbula siyamfuna no-y kuba kaloku umbuzo uthi khangela u-x no-y. Singayifumana ke lula ke ngoku le nto ngoba njengoba sesimazi u-x sizawuthatha ke ngoku u-4 siyombeka endaweni ka-x kulaa equation yokuqala sitsho ke ngoku sifumane u-y. Ngoko sizathi u-y ulingana no-4 endaweni no-x sibeke u-4. Ngoko sizathi u-4 omphindaphindwe kayi-4 sitsho ke ngoku sibeke nalaa negative 17,5 behleli sinaye. Ngoko ke u-4 xa umphindaphinde ka-4 uzawushiyeka no-16 sehlise na negative 17,5. Uba u-16 uthatha u-negative 17,5 sawushiyeka no-negative 1,5. Into ethetha uba ke ngoku u-y ulingana no-negative 1,5. Sifumene kuba u-y yintoni, safumana no-x uba yintoni. So siyayazi ke ngokuba u-x ngu-4, u-y ngu-negative 1,5. ungatsho ke ngoku uqinisekise ngokuba ubeke ke ngoku kwaza equations zethu zimbini, uthathe nayiphi na equation ubeke u 4 endaweni ka x, ubeke u negative 1.5 endaweni ka y, ubone ukuba iequation yakho ayizulingana na. Uba uthatha le yesibini uthi negative 1.5 ubeke endaweni ka y, ubeke ke ngoku u 2 ophinda phindwe kane endaweni ka x ulingana no 6.5, uzabona uba ziyalingana iequation zethu.